ndibuka izambere zarakantu kameze nk'akabaho tugaca duharura 5 4 3 2 1 0 applaudissons très très fort Isanganiro Awards akabari 10e édition ingana nimwe ya mbere nimwe ya gatano hamwe na certificate irokonesa yuko uyu muririmbyi ari umuririmbyi akomeye reka rero bamuhe micro hanyuma na move it mumbabarire vraiment move it kumana bibagira kubera ko nanje mutarava mu bwa bamenyemereye karibu ndazi ko afite umufiance aca mushira move it donc tumuhe micro ariko nabaza ko idahindura umubiri ngo ntihindure ngo karibu
Yes, ashimwe cyane. Nimuvuge amen. Nimusubiremo kandi. Ushaka ngo nkomere amashivure. Jewe imbere bwa mbere nshimire ino competition ya Isanganiro Awards n'abayirongoye n'abakolegi babo bose abo bakorana bose ngo bakomere amashyi cyane. Hama kandi mukomere amashyi zino kamera ziri inyuma hari amateleviziyo akomeye atuma abantu badukurikirana nubwo batari ngaha bariko baraturaba mu bakomere amashyi nabone burya izi televiziyo bacanje wa minsi barazifuza sasa rero imbere y'uko nshima mbanza kuvuga ingene byagenze kuva njamwe nahereye muri 2016 hari mu ndirimbo yanjye yitwa Stress hari umuntu yari muri jiri yambwiye ngo hip hop ntabwo ari umuziki numva ndacitse intege numva nyine umenye ngo sinobisubiramo mu nyuma ndasubizamo indirimbo yitwa siko yari sendehash mu ikomera amashyiruka kumpa gashimwe navuga umwana w'umwibarabara hama rero ntiyaronka amahirwe yo gupasa harajamo indirimbo yitwa rega nta nibyo nibo mumbabare iyi nayo igira kane no kuvuga ino ndirimbo yagira kane je hano nagize featuring na president burya mwe ntimwari mwabibona harimo introduction ya president sasa rero nakurikije icyumviro ciwe akangurira abajene gukora nanje ndabikompleta nk'umuririmbyi afise ijwi rishika kure gushika uno munsi rero nkaba numva noshimira imana kubona abantu barashoboye kuntora na jirika nyizera mushaka mu bakomera amashyi kandi naje mu yankomere hama rero nashaka ndababwira yuko nari nasinye yuko indirimbo yanje itazosubira muri Isanganiro Awards ntayitwaye nari navuze ni nzoci nandika ikete mvuge ni nimusubire no kuri kw'Imana kuko abazitwara jewe kenshi turi kumwe baba bari munsi yanje ikindi cya kabiri kuva Isanganiro Awards itangura yari maze gutwara rappeur umwe mukombozi wenyene ni kuvuga jewe na mukombozi mushaka ngo dukomere amashyi ya rero hip hop hejuru abakunzi bayo imana ibahezagire abana mu gihegweho muri hose iyi trophy ntabwo ari guhanje ni iyi wacu twese nk'abantu bankurikirana kandi tugerageje kuraba iyi si trophy ya mbere je ngeze kuri trophy zirenga umunani mushaka kandi mu nkomera amashyi rega ndumukozi umukozi abegwa n'impembo sibyo none so je ndagewe cyane nubwo nari namaze kwiranda nta n'agatima katera sinayinzi ko ndimwo nubwo naje ngaha naje ndabyanga invitation bampaye nababwiye nje sinzoza kuko ndi siri yuko ibyanyu je ndabizi nta na rimwe nigera mbasa kandi namamwo so no munsi rero ebana imana iri hejuru ihabwa icubahiro hama dufelicite kandi Meili na Emerison mu bakomera amashyi cyane habura na babiri hagatsinda umwe uno munsi twari bangahe twari 10 habura na 10 hagatsinda bface on the floor ya man rero murakoze cyane sinovuga menshi imana ibamezagirire murakoze kano karirimbo tugature kandi na nyene icubahiro umukuru w'igihugu none harimo icyo giwe ni salamu yiwe mu mukomera amashyi none murakoze cyane imana ibahezagire
ego ndabizi ko bface ni nzisabira hayi ndatubye ariko rakora nuko reka tudatebye ah okay so mind gote komele igira ngaho kura
Naramukije cyane mfite imijambo navyishimiye navuga atari gushima nta mwanya munini ya maze ntanguye umuziki hama kubona natewe iteka na Isanganiro Awards niteka kuri jewe ikomeye cyane kuko bisigura ko ndafise ikibanza mu bankurira mu muziki kandi c'est déjà un pas urumva umuntu abisahatangurira ndashimye kini iyi ni ntambwe cyane ahubwo byitwa je no natsinze mu ngomera amashyi ego merci beaucoup na habanda shime igikorwa cyane mukora atuka muri abambe mu shigikira umuziki ndumwe mubandanye gutyo kandi muzohe ni kibanza n'abadufasha gukora kuko nahatwe ge dusorijwe hari aba producer hari aba DJ hari abantu benshi ite yuko nawe nyene bazoronka ikibanza murakoze cyane
mukurangiza reka dufate muvit itange yama kado hanyuma cyo dusaba pasteur Diodone ashikiriza akajambo gato murazi neza yuko you